Wow. Sendigalelekile emzini wasemandlovini ekhaya. Wow. Mama notata, sendinyathele.